nyanga andivisaga buhlungu enjela umthethe ngayo uvusa balele I'm sorry my baby ngicela uxolo ngikuxolele my baby you did it a minute ndisathanda mna I'm sorry my baby ngicela uxolo I'm so sorry now ngikuxolele my baby you did it a minute ndisathanda mna
I'm not